Ndiyawamkela. Sizokwenza ntoni ke namhlanje? Namhlanje sathi siziqhelanise nantoni? Nee-limits. Sathi siziqhelanise njani ke nee-limits? Sathi siziqhelanise ngokwenza ntoni? Imizekelo. Kuba kaloku yonke into imnandi ngemizekelo. Masijonge ke umzekelo wanamhlanje uba uzawuthini. Siyayazi ke into yoba ii-limits sikhangela ntoni kuzo. Masenze ke sithi sinantoni kulo mzekelo wethu wanamhlanje. Ilimithi ke yimida yethu sikhangele intobana kwenzeka ntoni xa elo nani lisondela kwelinye inani kwifunction yethu. Ngoku ke masithi nantsi ke le function endithetha ngayo, f of x. F of x uyintoni? Ungu-x uthabathe u-1, umahlulahlule ngo-x uthabathe u-1. Uzawuthi uqaphele into yokubana ayo kutheni singathi ngu-1 nje le nto, kuba kaloku xa sino-x minus 1 umahlulahlule ngo-x uthabathe u-1 ngasentla nangasezantsi, yonke loo nto ilingana no-1. Kodwa ke ewe inyani leyo, kodwa ke xa sisithi le function yethu ilingana no-1 ayifani nale nto ndiyibekileyo apha ngoku ethi ngu-x uthabathe u-1 mahlulahlule ngo-x uthabathe u-1, kuba kaloku siyayazi into yobana u-f of 1, no mandibeke u-f of 1, siyayazi into yokubana utheni kuzokwenzeka ntoni xa sibeka u-1 ke ngokuphana. Siyazi into yobana sizoba no-1 uthabathe u-1, yonke loo nto iza kunika u-0, nangasezantsi uzoba no-1 uthabathe u-1 ikunike u-0. Uyayazi ke into yobana yonke into xa uyohlulahlula ngo-0 ayinaso intoni isisombululo sayo. Ngoku ke sathi loo nto ayinasisombululo. Ngoku ke ithetha ikuba naloo nto xa usithi loo nto ilingana no-1, xa sisithi le nto ilingana no-1 sizathi u-f of x wethu u-x akufunekanga athini alingane no-1, kuba kaloku siyaqaphela into yokubana xa usithi u-f of u-x ulingana no-1 izasinika loo nto into engasombululekiyo, kuba kaloku awuzukwazi ukuyisombulula, izoba undefined ngamanye amagama asemzini. Ngoku ke uzathi xa usithi u-f of x ulingana no-1 ubeke le nto sithi yintoni i-constraint, izawuchazela into yobana u-x akufunekanga abe ngu-1. Ngoku ke masijonge ke le function yethu kwintoni, kwigraf, uba ime ngoluphi na uhlobo. Siyazi uba sinantoni, sine-y, ntoni ke le u-f of x wethu. Ngoku kwi-x axis zethu sizoba nantoni? Sizoba no-x ke njengesiqhelo, kuba kaloku sine-function yethu esiyazi into yokubana ilingana no-x uthabathe u-1, ube no-x uyohlulahlula ngo-x uthabathe u-1. Siyazi uba sino-1 sibe no-minus 1. Masiyijonge ukuba le function yethu ime ngoluphi na uhlobo. Ngoku ke xa sijonga le function yethu sizathi sijonge ntoni? Namhlanje sithetha ngee-limit, uba kwenzeka ntoni xa kule graf yethu xa sisondela ngokusondela kwelinye inani okanye xa sisondela ngokusondela ku-1 umzekelo wethu wanamhlanje. Masijonge ukuba izoba yinto ehamba phaa ku-1 le function yethu. Uyayibona ukuba ime ngoluphi na uhlobo. Uzawuthi uqaphele into yobana sithe ku-1 i-function yethu ayinasisombululo. Xa ingenasisombululo siyibonisa ke ngolu hlobo, sizawuba nesangqa esivulekileyo esingagcwaliswanga, kuba kaloku asinaso intoni isisombululo kubani xa u-x engu-1. Yiloo nto ke phaa ecaleni xa endaweni kuka-1 sinesangqa, kuba kaloku siyayazi into yobana asinaso isisombululo xa u-x elingana no-1. Ngoku ke eyona nto siyikhangelayo, sifuna uba kwenzeka ntoni xa usondela ngokusondela kubani ku-1 ungafikanga ku-1. U-f of x wethu ungubani? Xa umntu ekubuza ubana unikwe le graf, ekubuza uba u-f of x ungubani ku-1, njengokujonga igraf ungasayanga nakwi-function, uzawuthi uqaphele into yobana u-f of 1 akanaso isisombululo. Ngoba kutheni? Kuba kaloku uzobe ubona esi sangqa sitheni sivulekileyo, kuba iye yaqhubekeka i-function yethu, yaqhubekeka yafika sathi iyaxhuma, kuba kaloku inesangqa esivulekileyo. Yiloo nto ke esithetha ngayo namhlanje xa sithetha ngantoni, xa sithetha ngeelimithi. Sikhangela into yokubana i-function yethu izoba ngubani xa sisondela ngokusondela phaa ku-1, sisondela ku-1, singathi sifike ku-1. siyabuza ke into yokubana ilimit ibuza loo nto ubana i-function yethu izoya kubani xa u-x esondela ngokusondela ku-1 usuka ngasezantsi naxa usuka ngasentla. Siyaqaphela into yokubana iya ku-1 kuba kaloku oko i-function yethu ibisoloko ingu-1 naxa usuka ngasentla isondela ngokusondela kubani ku-1 kuba kaloku i-function yethu ibingubani ibingu-1 oko ingu-1. Kodwa ke sathi sibe ngolu hlobo lwento uba ilimit xa u-x esondela ngokusondela ku-1 we-function yethu ubani engu-f of x, i-function yethu ngu-f of x. Siyamazi ku-f of x uba simchazile phaa ngasentla uba ngubani. Ilimithi ke ka-f of x xa u-x esondela ngokusondela ku-1, xa usondela ngokusondela ku-1 ube kufutshane ku-1 ube no-0.9999999 kwenzeka ntoni kwi-function yethu? Nantso ke into esithetha ngayo xa sithetha ngelimithi. Hayi ku-1, siyazi uba ku-1 ilimithi yethu ayinaso okanye i-function yethu ayinaso isisombululo. Ngoku ke sathi siqaphele into yobana xa usondela ngokusondela ku-1 usondela nokusondela ku-1 nakwi-function yethu. Ngoko ke isichazela loo nto into yokubana ilimithi yethu xa u-x esondela ku-1 ikunika u-1. Masenze omnye umzekelo wona uzothi usichazele kakuhle, usibonise kakuhle uba kwenzeka ntoni. Masithi sinale function yethu, function yethu ngubani f of x, okanye masiye ukusebenzisa u-f of x ukwenzela ubone into yobana nezinye i-function, i-function yakho ungayichaza nangoluphi na uhlobo, ungatsho uba ingu-g of x. Masithi ke u-g of x wethu ungu-x squared xa kutheni, xa u-x engalingani no-2. Xa u-x engalingani no-2 uphinde futhi u-gx wethu ubungubani, xa u-x elingana no-2 i-function yethu le sithi ingubani ingu-g of x ilingana no-1. Ime ngoluphi ke uhlobo lento xa uyijongile? Masithi siyibeke kwintoni, kwigraf, kuba kaloku yonke into siyibona kakuhle kwigraf. Siyaqaphela into yokubana sinentoni, sineparabola apha u-x squared. Kodwa ke kuthiwe ingu-x squared xa u-x engalingani no-2 ithethe ukuthini ke loo nto? Masiyijonge apha kwigrafu ke loo nto uba ithetha ukuthini. Ithetha into yokuba igrafu yethu iyaqhubekeka, iparabola eqhubekekayo, kodwa ke itshintshe xa ufika kuthi. Itshintsha ngoluphi uhlobo? Ifike ixhume. Ndize ukuthini ke xa ndisithi ifika ixhume? Sineparabola ke apha, mandiyenze le nto sithetha ngayo. Xa sino-x squared, iparabola yethu ingu-x squared. Ngoku ke mandiyibeke apho uyibone le nto ndithetha ngayo uba iyaqhubekeka, kodwa ke ithi xa ifika kuthu ifike ixhume. Nantsi ke ukuxhuma kwayo, sizathi siyazi uba sobonisa ngantoni, kuba xa iku-x elingana no-2 sizoba nesangqa esitheni esivulekileyo. Nantsi ke le parabola ndiyidrowa apha, kodwa ke ayibonakali intle. Mandithi ndikudrowele iparabola entle. Ngoku ke ungalibali uba senza ntoni, senza ii-limits. Ii-limits ke zithini? Zibuza uba kwenzeka ntoni xa usondela ngokusondela kwelo nani. Azikubuzi ngalaa ndawo ukuyo, zikubuza uba ku-f of x wethu uzofumana bani xa usondela ngokusondela kwelo nani olubuziweyo. Antsi ke le graf ndithetha ngayo ka-x squared, kuthwani ke sichazele uba ingu-x squared xa u-x engalingani no-2 ithetha ukuthini ke loo nto? Mandiyenze. Uzawuthi uqaphele uba kulanda xa u-x engu-2 sizoba nentoni? Sizoba nesangqa. Isangqa sithetha ukuthini ke? Ibiqhubekeka igraf yethu, ibi-continuous, yafike yathini? Yaxhuma pha ku-x xa elingana no-2. Ngoku ke siyazi uba xa u-f of 2, xa ubeka u-2 ku-x squared uza kufumana u-4, ube no-2 xa ubeka ubani u-1 x squared. Ngoku masijonge into yobana xa u-x elingana no-2 i-function yethu ilingana nobani. Sichazele into yobana xa u-x elingana no-2 i-function yethu ilingana no-1. Uyayibona ke, uyaqaphela into yobana nanku ke u-1 ndibeke isangqa esigcwalisiweyo apha ngasezantsi ungqamene nobani no-2 no-1 kwi-y axis. Ngoku ke nantsi le graph yethu sithetha ngayo. Xa u-x elingana no-2, i-function yethu x squared le parabola yethu inesangqa. Ithetha ukuthini ke loo nto? Ithetha into yokubana asinaso intoni isisombululo pha xa u-x engu-2. Kodwa ke isisombululo esinaso singubani? Singu-1. Kuba kaloku apha ngasezantsi ku-g of x sichazele into yokubana xa u-x elingana no-2 ingu-1. Ngoku ke asikathethi into ke ngelimithi apho. Uqaphele kakuhle. Sisachaza intoni? Sisachaza i-function yethu uba ithini. Ilimithi yethu sizathetha ngayo ukuhamba kwexesha. Izawuthini ke ilimithi yethu? Xa sifuna u-g of x, sizathi sifune ntoni? Sichazele phaa uba ungu-x squared xa u-x engalingani no-2, ukanti ungu-1 xa u-x elingana no-2. Ngoku ke u-g of 2 siyayazi into yobana ungu-1. Ngoku ke xa sithetha ngelimithi, nantsi ke leyona nto sithetha ngayo. Eyona nqontsonqa wanamhlanje uba ngubani? Ziilimithi. Ilimithi ingubani xa u-x esondela ku-2 ka-g of x? Ibuza ntoni ke le nto? Ayibuzi into inzima. Ungabona nje uba ingathi into exakisayo. Kodwa ibuza into yobana u-g wethu uya kubani xa u-x esondela ngokusondela ku-2? Macala omabini usuka ngasentla naxa usuka ngasezantsi. Izasinika bani ke u-g of x wethu? Ngoku ke sathi siqaphele into yobana xa usondela ku-2 ukwawapha amanani xa usuka ngasezantsi? Uku-1.9, 1.999, 1.9999, 1.99999. Ungathi uyofika kodwa ungade ufike ku-2. Iza kunika kubani ke u-g of x? Sathi siqapheleke into yokubana kuloo meko leyo izathi asondele kufutshane no-4 ubani u-g of x. Kuba kaloku uzathi uqaphele into yobana xa usondela ku-2 ukufutshane nabani? No-4. Uzothi unyuke, nantsi le ndawo unyuke, naxa usuka ngasentla usuka ku-3 ube no uhle ngokuhla. Iza kunika abani loo nto? Izawusondela ku-4 naxa usuka ngasezantsi naxa usuka ngasentla. Ithethe into yokubana ke ngoku ilimithi yethu isondela kubani? Ku-4. Singathi siyijongeke le nto nakwi-calculator uba izathi isinike u-4 na, kuba kaloku xa siyijonga kwigrafu sathi siqaphele into yokubana sinesangqa pha. Kodwa ke ungathi uqaphele into yobana ifutshane nobani? No-4. Ungathi ke ilimithi yethu umda wethu uya ku-4. Nantsi ke i-calculator yam, siyijonge kakuhle kwi-calculator le nto sithetha ngayo. Ngoku ke ilimithi ayithi kubani u-x ku-2, ithi xa esondela ku-2 amanani akufutshane no-2. Masijonge ke u-1.9 sisebenzisa u-x squared. Sizothi 1.9 squared ungubani? Uzawuthi uqaphele uba usinika u-3.61. Xa usondela ngokusondela ke ku-2, 1.99 uzasinika bani? Masijonge ukuba uzasinika bani, uyisquarishe yonke loo nto. Yabo isinika u-3.96. Loo nto ikufutshane nabani? Ikufutshane no-4. Masijonge u-1.999, oonani bangaphi ngoku? Bathathu. Uya usondela ngokusondela kubani? Ku-2. Isinika inani elikufutshane nokubani? Ku-4, kuba sinabani? Sino-3.996. Uba sisondela ngokusondela ku-2 sibe no-1.999, asifikanga ku-2, sisondela ku-2 squared. Izathi isinike bani loo nto? Uyabona, isinika u-4, kuba ke i-calculator ithe yayithatha yayibona le nto uba iphantse yalingana no-4. Ngoku ke ithi iya ku-4. Masijonge ke xa usuka ngasentla, kuba kaloku besisuka ngasezantsi, ilimithi yethu le ijonga into yobana kwenzeka ntoni xa usuka macala omabini entoni ukuya kweli nani sifuna ukuya kulo. Xa usuka ngasentla sizobana bani? Sino-2.1 squared. Uzasinika u-4.1. Uye usondela ngokusondela kubani? Ku-2. Ube no-2.0001 squared. Siyayibona ke le nto yoba xa usuka ngasentla ikufutshane no-0. Uyaqaphela into yokubana uya bakufutshane no-4. Ngoku ke ithi loo nto isinika ntoni? U-4 ilimithi yethu. Ngoku ke yeyona ndlela ungaphinde ukwazi ukuyijonga ngayo xa uyicofa kwintoni? Kwi-calculator. Kodwa ke xa uyijonga kwigraph isichazela lento. Xa u g of 2 isinika u 1 lonto, kodwa ke ilimit yethu isinika u 4. Enkosi, ndiyathemba ubambile lo mcimbi besithetha ngawo namhlanje.